hari ufise ikibazo kijanye n'irya teme cyangwa n'ibyo twumvise kuby'ukwizera kuby'agakiza none rero murahawe kaze Yesu abahezagire dusabe nk'abantu nka batatu gusa ariho batangura abandi turaje kumenya umwanya ingendo ja kurikirana Yesu abagire neza
ibazo kiwanje kijanye n'ibi natwigishije ukwizera n'agakiza pasteri Oscar yatubwiye ati kubwo kwizera kuba agakiza ndemeza ijana ku ijana yuko abantu benshi bazoja mu cyo kurusha abazoja mu muriro hanyuma nanje nari maze iminsi mfise ubwoba n'amakenga nasomye igice muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 37 Yesu wenyine yarabyivugiye Yesu wenyine yarabyivugiye avuga ati kandi nk'uko byari mu gihe cya Nowa niko bizomera no mu gihe cy'ukuza k'Umwana w'Umuntu nukuri naho nabisomye sinabiteguye neza ari igihe cya Nowa Bibiliya irabitubwira neza ngo byari bimeze baravuga ngo bararya baranywa bararongora bashitsa ku gihe umunsi umwe wacya urabahita kandi murabizi harokotse Nowa n'umuryango wiwe hanyuma rero ngaho ndafise kutara nari mfise amakeri ariko uno munsi ngiye nezerewe cyane kuko urumva turi benshi Yesu naje
ok byakwiye batatu tubanze tugire aba wa mbere yabajije itandukaniro rya croyance na foi cyo dusaba pasteur majeur ari watangura ama pasteur Oscar afise icyo unganira ashobora kuja kunganira mugerageze gukoresha umwanya mugufi
murakoze cyane tugomba twishyura iki kibazo cya mbere cyo gutandukanya ukwizera no kwemera ibi bintu abantu benshi barakunda kuvyitiranya bagafatanya ukwizera no kwemera ukamengana ikintu kimwe ariko ibi bintu nk'uko aya majambo ari abiri ni ibintu bibiri bidasa mu kigwa nimba mwakurikiranye twababwiye yuko ukwizera ubwa mbere na mbere kuva ku Mana hanyuma rero Imana igacishikira umutima w'umuntu ukwizera rero ni Imana ishikira umutima w'umuntu hanyuma rero kwemera nako harashobora kuba iciyumviro gishobora kuba kivuye ku Mana cyangwa kivuye ku muntu umuntu agashyiraho icyo ciyumviro agacagira abantu bakurikira uko icyo ciyumviro ciwe bakamukurikira akiyegeraniriza ko abantu naho bagomba bakaba benshi bagaca babyita ngo ni kwemera naho byo bitavuye ku Mana itandukaniro rikomeye cyane ni iri ukwemera gushobora kuba kutavuye ku Mana ari ciyumviro cy'umuntu ariko kwizera kuva ku Mana Mana ibaheza
kimwe mu byo nasobanuye nasobanuye itandukano riri hagati ya croyance et la foi abasomye harya la croyance attend accepte et attend en fait umba la croyance iremera ukemera ikintu ukemera ibyo wigishwa mugabo ntukore na kimwe ugacurindirira ngaho nyene muri ko murankurikira mwico gihe bon extérieurement mu buryo bw'inyuma uraboneka nk'ukuri umuntu mengo urimwo mugabo ivyo bizogukwegera muri la religiosité muri ko murankurikira mu bunyedini niyo utakarira kuko ni washitse kuri la foi. La foi, bon, si vous voulez, c'est la croyance en action. C'est quand la vérité devient votre vie. C'est quand tu es transformé. Nigihe wahindutse, nigihe uko kuri byo wizeye byahindutse ubuzima bwawe. C'est ça, c'est l'action. C'est que tu vis vivant. Tu n'acceptes pas et tu t'arrêtes, tu ne t'arrêtes pas là. Ni nambuko yo hejuru yuko ucugira ubuzima bushasha ukabuvuga hinduka ukabundi muntu. C'est ça la foi. Sinzi ko muri ko muranyumva mu kirundi c'est peut-être un peu difficile. Mugabo mu gifaransa la croyance. Abantu benshi mu mashengero bagarukiye kuri croyance. Ego ndavyizeye. Bon, mu isanzwe niho ndavyizeye mugabo ntacahindutse. Wagumye uri wa wundi. Ntiwabaye mushasha, ntiwabishize mu ngiro, ntiwahindutse. C'est ça, wagumanye inzigo, wagumanye ishari, wagumanye ugwanko. Ari kuraza mu rusengero, uraririmba, uri kuri niveau ya croyance gusa. Bavuga Yesu n'umwami ndamwizeye no gusengura senga mugabo nta kwizera ufise nta foi ufise kuko la foi nous transforme. La foi itugira uwundi muntu. La foi idukura ibaburoni katujana ikanani. La foi idukura mu buhutu no mu bututsi ikadusha muri peuple de Dieu. La foi mais ikurandura dalo monde ikudera sina dalo monde ikagutera mu bwami bw'Imana igukura muri royaume du monde ikagusha muri royaume de Dieu. La foi irakubyara ukava ukaba umwana w'Imana. La foi ibamba kameremere ku musaraba ikagahamba ikuzimu hakavuka umuntu mushasha. C'est ça, c'est différent.
Mukurangiza inyishije ikibazo Murale Yakobo, tusome Yakobo, siku ya Biblia, tuchangize kwa jambo jimana, Yakobo kari chini ya chenda. Yakobo kari chini ya chenda, avuga ngo, wewe, wemera yuko Imana ari imwe, ugize neza. Abadayimoni nabo nyene, baratemera, bakagira gashitsi. Urumva abadayimoni baremera ko Imana ari imwe, mugabo uri mu mugongo.
Le processus du salut. Urugendo rwo gukizwa nabwiye ko ari urugendo urashikantu rero ushika ku rwego rwitwa la sanctification kwezwa gutunganywa siko aho muri biyana bango ngo umuntu wese ngo azoryoshwa n'umuriyo harawo ushaka kwiyumvira yuko ari kuryoshwa mu buryo busanzwe umuriro urakuryosha mu gakiza. C'est ça, c'est quand vous avez la purification, izahabu bayikuye mu kuzimu yitwa izahabu. Mugabo nishobora gukoreshwa idaciye muri hofuno, idacishijwe mu muriro mwinshi ngo inkamba zigirene. Ziyivemwo. Donc le baptême, mubatirizwa muri mwemu yera, oh, c'est la joie. C'est le bonheur. C'est comme si Jésus uri kuramugwa mu nda. Umusobanuzi yavuze ngo nuguhonje ijuru ni imponjo y'ijuru mugabo kugira ngo ubu wera tu es aussi, tu passes aussi dans le four. Muri komura ngo ikiri. Ukinjira mu muriro kugira ube purifié baduteraga rimo ngo nzoba nkuvugutiye ngo gire nguzurame. C'est un peu difficile. Abandi bakaba kubita inkoni babatirijwe bakaba jagana uri kurabatizwa mu muriro kugira ngo Imana igukuremwo he igukuremwo iji wanyu na bya bisho bisho atacho bimaze n'amasanti matariyo Imana igire ntibiheze
tugira ko na cyakazo cha gatatu kuvyerekeye kwizera ubwakiza ko benshi bazoja mu iji nkuko mwabyizeye kandi nibibuko nyene mwizeye
kubisanzwe nibaza ko je ndazi ko nzoja mu ijuru brema. It's my joy. Niwo munezero fisi kuko ibindi byose ni sinema siko ni sinema ibintu byose ibindi ni sinema ariko indunduro ni juru kubisanzwe Yesu mu gice cya 24 ariko abwira Abisirayeli uriko urabisobanura mu bimenyetso byo kuza kwa Yesu nuko utandukanya amajambo yabwiye Abisirayeli ibimenyetso byo kuza kwa Yesu ku Bisirayeli kuko murabizi hari igishengero siko ni vya Isirayeli Isirayeli considere comme l'horloge du temps ngiye mu byo Uwaba ijambo Yesu yavuze ngaha ngo uko vyari mu minsi ya Noa niko bizoba mu minsi ugaruka kwa Yesu. Ni nzamba canke ugaruka kwa Yesu. Kuko inzamba ni kimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu. Yesu azogaruka agarukanye na twebwe. C'est très bien écrit muri Bibiliya. Uri kuranyumva mugiye cyanunze cha uko byari mu minsi ya Noa none mwaza ko Yesu azoza abantu batagicumura bazoba bacumura siko ahubwo muri Bibiliya kuvya inzamba Yesu avuga senkane purusa siko avuga ngo babiri bazo bari mu murima umwe azojanwa abagore babiri bazo bari kwasira ku rusyo rumwe umwe azojanwa iyo ni nzamba c'est vrai na bon sino messi mugabo sinzi gituma inkumi 10 zitanu zari bijuju zitanu zari abanyabwenge c'est trois fois. Je ne sais pas si vous avez un problème. Yavuze ko la situation, le contexte, izobarimwe. Bazobarongora, bazobashingira, bazobagira ariko mubatabi pa inzamba ivuge. Siko none. Ngira ngo wanyumvise. Ahantu Yesu yerekana chiffre ni ku nkumi 10 na babiri bazoba ariko barabagaho babiri bazoba ari mu murima n'abagore babiri bazoba kwesiyera rukusiyo rumwe. Je suis intrigué. Par les 50%. Je ne peux pas affirmer quoi 50%. Yes, je vous ai 50%. Tout à fond.
Et qui n'a pas de kirangiza, turangize ni jambo ry'Imana, turisome, icyo biri bivuga ko, ibyahishuriwe Yohana 7:9. Murabe ibyahishuriwe Yohana 7:9.
Ntiyabuse rugira ubwoba ngo bazobari bake. Tuzoba turi benshi cyane. Tukoreshe tu. Tuzaturi havuga ngo hanyuma yivyo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuri harura bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bagaze imbere iyo ntebe n'imbere y'umagazi w'umagazi w'intama bambaye imvune zera bari n'amashami mu bigazi mu minwe. Yesu ashimwe. Mbaze ngo mbebanganiki ngo atawoshobora kugira gute
kubaharura.
None si benshi dukoresha iryo gusa benshi. Yesu abahezagire tuhakire uwundi mugwi ngira ngo ubu wa nyuma
ufashanye iryo nyene. Ufashanye iryo nyene. Danieli 12 umurongo w'icumi benshi bazotunganywa bezwe bavugutigwe ariko abanyakibi bazoshishikara gukora ikibi kandi nta n'umwe mu banyakibi azobitahura. Benshi tuzokwigira turi benshi.
Nuko murakoze bakozi b'Imana. None rero twagira ngo dushishikare dufate umugwi ugira kabiri. Sinzi ko twogira wakaruca turangiriza ko
hari akandi kamwe mu by'agakiza umuntu gukizwa neza kakira agakiza. Turabe Yohana ubutumwa bwiza. Turabe Yohana ubutumwa bwiza igice cya gatatu. Mumbabarire tukarane. Gatatu. Avuga ngo urumvira. Hari umuntu mu bafarisayo yitwa Nikodemu yari umukuru wo mu Bayuda waza kuri we mu ijoro aramubwira ati mwigisha turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana ko ata muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ibyo ukora shiti Imana iri kumwe nawe. Yesu aramwishura ati nukuri nukuri ndakubwire iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati umuntu ashobora ate kuvyarwa shaje mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka. Yesu aramwicura ati nukuri nukuri ndakubwire iyo umuntu atavyawe n'amazi na mwemu ndashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Mbega Yesu yagombe kubwira iki Nikodemu? Matayo sumwe mu ducokoje mubona Matayo 2:3 uyu Nikodemu yari uwo mu bafarisayo Yesu yagombye kuvuga iki murumvira aho mu bafarisayo? Abafarisayo bari bafise ingeso nki 2:3 umurongo wa 13 urumvira. Nikodemu yari uwo mu bafarisayo Yesu amubwira kuvuka ubwa kabiri yabimubwira kubera iki? Uraraba 2:3 umurongo wa 13 muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ibyanditswe n'abafarisayo mwandyarya mwe. Yesu yagombye gukura Nikodemu mu buryarya amubwira kuvuka ubwa kabiri kugira ngo ahinduke icyaremwe gishya. Imana ibaheza.
Murakoze umugwi tugifata umugwi ugira kabiri. Aha turabona hariho umwe babiri batatu sawa tuca tugarukira kuri abo nyene kaze abandi bari hariya babiri.
Murakoze kumva ijambo. Ikibazo cya mbere kijyanye n'icyo mumbasa nabi bahejeje kwishyura ariko n'umuco umwe nagomba atange Pasteur Oscar kuko yarigeze kukivuga n'ubu yagicishije ko mugabo sinzi ko ariyo precision yatanze nyimba ntasamaye. Ubundi ijambo ry'Imana yatubwiye yuko inzira yo kujya mu ijuru ari inzira ipfunganye kandi abadoja mu ijuru baca muri iyo nzira ipfunganye. Hama kandi abayicamo ngo ari bake. Mwarigeze kutubwira ngomba mugisubiriremwo kumbura baraha hariho umugwi w'abantu bazoja mu ijuru kandi badaciye munziri funganye no kuvuga ataniganye n'uyivyaha bataniganye no kugororoka abo bariho muca mu bitwibutsa ikindi nacyo nicerekeye kubyo kubatizwa muri mpemu yera kenshi arabikibazo bamwe bakibaza bati none je nihanye ivyaha ariko ubwa mbere sindabatizwa no mu mazi menshi ababaza ati none umuntu atarabatizwa arajya mu ijuru kenshi turakunda kubaha akarorero tuti daba umwe ya igisuma kimaze kwatura yari yabambanywe na Yesu ariko ubwo nyene Yesu acyamusezeranira ijuru kandi atarabatizwa mu mazi ama hariho urundi rugezo gushika kukubatizwa muri mpemu yera ama kubatizwa muri mpemu yera mwanavuze yuko ari naho ronse akameremere kimana ADN y'Imana bamwe atari mpemu yera uronka ukicihanye abandi bati mpemu ya ni hahandi twese tuzi umaze gusenga Imana umaze kwiyeza ukabirondera hagera igihushobozi bukuza ko mwene data yadushinga intahe izo etape zibiri mwatanga umuco hari mpemu yera umuntu aronka akicihanye hakaba na mpemu yera w'ubushobozi mutandukanirize abantu Imana ibahezagire
Yesu nashimwe nanje ndafise ibibazo bishika kuri bitatu mwatubwiye yuko hari ibyaha byose bishobora guharigwa havuyemo ibyaha bibiri hanyuma ibyo byaha bibiri hari ico mwavuze co kurogota kuri mpemu yera nashaka kubaza mbega kurogota kuri mpemu yera ni iki kigira kabiri ni ryari umuntu amenya ko yarogose kuri mpemu yera ikigira gatatu mbega umuntu amenye ko yarogose kuri mpemu yera yoca ashaka kikorera ibyaha ubuzima bwiwe bwose canke yo bigenza gute
Yesu nashimwe nanje nagize ikibazo igihe bariko baratwigisha mu bijanye na facette d'isari hari ikintu najewe kiri mu bijanye n'ivyampwemu yera ikibazo nahagize yigeze kuvuga ikintu ati abantu arashobora no kuvugishwa mugabo ari umunyavyaha akora ivyaha hama rero ikibazo nahagiriye nipfuje kumenya uyu muntu avugishwa koko avugishwa n'Imana yejejwe n'uyu muntu ashobora kuvugishwa agiko ibyaha bigakunda abo bantu babiri izo mpemu ziba ziriko zikorera muri bo na dure zifise kugira ngo bikomeze bibandanya bimeruko Yesu abahezagire
Eka tugire twishure twatwishure uyu mugwi kandi abandi batatu bo kwitegura abari ko barakurikirana imyanya batore ko dushobora kongera uwundi mwanya egome bari baritegura bace katuce duha kaze
murabona yuko ngira ngo byari bikenewe kubisanzwe Yesu yarabyivugiye ati iyo nzira icamwo baki inzira ipfunganye hariho naba nabasobanuzi bigeze kuvuga igihe yavuga ngo umutunzi biragoye ko uja mu ijuru ngo icyoroshe nuko ingamiya uca mu rushinge abagombye kubyorosha ngo ngira ngo ni nk'ingamiya guca mu irembo ya karembo nk'icanzo cyangwa karembo gato winjira Yerusalemu ariko kubyukuri sivyo ni guca mu rushinge bacamba ngo aho ngo ntibishoboka ibidashoboka bishobokera Imana ngomba njye kukibazo cha Prosper mwijuru bwa mbere ngoma mpere hejuru manuka mwijuru murabizi yuko hazobaho imyaka itatu n'inusu yo kwambara ibitsibo murabyemera hanyuma mwiyo myaka itatu abantu bazoba ariko baravugwa ibyo bakoreye Imana nuko murahanyumva hari abantu rero washaka bazoja no mwijuru murabizi ko Pawulo aravuga ngo ibikorwa byabo bizosha siko hari abantu bakora ibintu kugira bashimwe n'abantu bagakomegwa amashi impera yabo biriva ngo bamaze kuyironka aha rero yavuze ati watubwira abantu bazoja mu ijuru badaciye mu irembo rifunganye none ntimubazi ubwa mbere nk'ubu ndiko ndavuga Etats-Unis muri Amerika abana bakorewe inda bariko baragira ngo bariko barababa 100 million none abantu bazoja he yego Imana ni juste mwiyaza batazoja mu ijuru bazoja mu ijuru bamaze kubakombye 100 million ngaha mu Burundi ni gitangaro inda birwa barakorora abantu bihanira kubitanda kandi njye nagenda babwire ntimuzabe mwimvira ngo Imana ifite ibyimviro by'iwanyu aha nagenda babwire ko mu ijuru muzosanga abantu mwiyumvira ko batazojaye ikizogorana gusa nuko abo mwiyumvira ko bagiyeyo muzohava musanga batagiye c'est ça le grand problème mugabo twebwe turi ngaha nusoma pere guca mu irembo rigizene ipfunganye umaze gukizwa ugahama utegezwa guca mu irembo rifunganye kugira ngo nawe uzovugwe nk'umuhizi imbere y'Imana sino Imana ni amplement bon nagarabwe Dieu Imana ni amplement bon tu ne peux pas comprendre la bonté de Dieu il a rengé quoi au viumva ni cho gituma vous allez être étonné c'est vrai aba bantu mubona aya ni mamagarira mwarimo mamagarira hayo ni wabaye mwishengero cyane ngeze gutwinza abantu mu kibenga ndabaga ni mebwe ntimwebwe rano kuvuga yuko mufise ibyaha by'ibishefu muzokwihana mugira mupfe abantu nkabo ndiyumvira ko no guharirwa bashobora kudaharirwa puisqu'il joue avec le péché kuba naho yaba pasitori itavimana vuga ngo mbega ngo yaronse umwihanisha nagira mwihana mu gitondo umwanya wose uri kuritegura hari ibyaha ubitse uzokwihana ubwira upfe aho rero bibaye ibintu bigoye rwose s'il vous plaît ijuru rizonihira hariho reva yabaciye mu irembo rifunganye amen kandi mugira ngo ni benshi yahana murapanga ne mukarima hari ku irembo rifunganye ryarabananiye ariko Imana ikazoguha ubuntu ukajya mu ijuru ndabeshe aha none muca mu irembo rifunganye neza mwese aho nimwoshoka mwisho irembo rifunganye ricamo abantu bagize bahebye amagara babandi bafite umutima wande wa Yesu no kurinda kwa Kristo Imana ibahezagire hari imigwirira y'abantu benshi arabihana natwebwe Imana irabona intege nke zawe agirane ikagutegura vrema none mwamuvuga n'abashingiri nta bantu kuhaburi vrema ngo yarasavye imbabazi abantu bose ngo mwiminsi nitwari tuzi ngo nasiga yameze ngo yari yahindutse none mwumva ko agiye mu ijuru atasha mu irembo none mwamuvyumva nukuri imanika akarota imanika muhishaka utuye umuntu kwakijijwe neza tukazibona arapfuye kandi yaba ari umuntu ameze gucya goramye gucya yimyoza mu rusengero wanyu ariko sho munsi akagenda
hariho icyo kibazo bikurikira kurogota kuri kwatiza muri mwemwe yera ah umuje mwacishuye kuja mwijira tarabatiza muri mwemwe yera ego kwatiza muri mwemwe umuntu arabatirizwa kaja mwijira mwemwe yera ka ego n'ubushobozi cyangwa cihanye okay none wihanye ronka mwemwe yera cyangwa mwemwe yo ubushobozi kandi aho
Jenny was a co about Nuench, Trochafs in Gorane, Veshafs in Goraguta, who did jam him. Vrema a penny goat, Marmuque Quiganes, the jam him, Capitao. Never had you answered Jebremid Josh, the jam him. The woman who yana, Kuko ya sins when he's with jam him. Ziko. Siko mugabo hajya giye kwihana agaharigwa n'ijwi rya mwemwe yera ryamuzanye mugabo byo ntibisobanura kubatirizwa muri mwemwe yera kubatirizwa muri mwemwe yera batize bisigura immerger complètement dans amen siko donc umuntu wavuze uti mbega umuntu none yoja mwinjira atabatizwa muri mwemwe yera nawe atijwe muri mwemwe yera batazoja mwicho Ariho eh kuko na condition kuja mu ijuru nuko umuntu ye yejejwe siko yihanye atagira icha aha ndiho ngenda bukebuke umuntu rero akwihana ntibisigura kwatirizwa muri mwemwe yera aya kwatizwa muri mwemwe yera ni ntambuko yo kwizera umaze kwatizwa mu mwemwe yera ucucya mu ntambuko yo kuba sanctifié urugendo rwa sanctification kuzogeza uzoshika muri sanctification finale ya nyuma yo gusa nande na Yesu donc mugabo ngo none umuntu ashobora kuvugishwa agakora ibyaha none Sauli ntiyavugishijwe agiye kwica Dawidi Nimwabisomye Yesu yavuze ngo Yesu ntigeze avuga ngo muzobamenyera kukuvugishwa muzobamenyera kukurota muzobamenyera kukwerekwa yavuze ngo muzobamenyera kuvyo n'ahandi mwemu irashobora kuba iyiki igikangi ahandi naho umuntu akaguma yerekwa ingabire zikora kandi yaracumuye kuko ikimana guhaiza kugikwa kigizene yaratevye sinzi ngako muri ko muranyo umuntu rero arashobora mugabo rero ari ibintu mukwiye gutahura nababwiye kare yuko mwemwe yera afise igikorwa cha protection umuntu ashobora kuja mu ntege nke kugira imana imukize hakaza umuriro wa mwemu kugira mukura mu maboko ya shetani nikaka birya nababwira gatandukanya uwabatirijwe muri mwemu yera uwavutse ubwa kabiri n'utagize narabwiye ko n'abasuguzi bashobora kuvuga ngo umuntu yabatirijwe muri mwemu yera ntashobora kuja mu muriro mugabo sindabyemera ibyo mwatahuye ababaje ico kibazo mwabyumvise sinzi ko hari ikindi kibazo cyo kuri Saint Esprit ya ngirabaje ngo igihe kubisanzwe kuko ndibaza ndibuka umuntu ngeze kumbaza ikibazo ati kubereka abantu bavugishwa kongera bagakora ibyaha hariho n'uvugishwa akavugishwa insaku rwamuze ngwihane ngo imana ivuze ngwihane kuko azi ko bashwanye canke bafise icyo bapfa mwemu yera ategerezwa abantu mutezo answer 10 times hari ingorane Paulo ya avuga yuko kuvugishwa ari byo kuvuga mu ndimi avuga ko ari kwa ingabire mugabo Yesu yabivuze yabitusome pasteur je kwavuze ko bazovuga mu ndimi nsha nk'ikimenyetso cy'uko umuntu yagize yakijijwe igihe mwemu yaramanuka Yerusalemu bose bavugishijwe mu ndimi zitari ziwabo Bona bahambaza ikibazo ngo none umuntu atavugishijwe na mwemu yera hari itandukaniro ryo gufita mwemu yera no kuzura mwemu yera muri ko muranyumva ushobora niho rero habaho bya bintu ugasanga umuntu arakora ibyaha kuko mwemu yera ntaramurusha inkomezi ariko akavugishwa wanyumvise kuko hariho urugezo rw'ukushika ahantu mwemu yera kurengera akakurusha inkomezi akaba ari wakurongora la tuene de nouveau uburi umwana w'Imana kuko burongorwa na mwemu yera ni kwa aruzi Ezekiel yabona gwa ku metero uciye mu ngoro 3000 ni yashobora kurujabuka gwa murusha inkomezi rwaca rumu agacamera nk'utwawe nago sinzi ngira ngo
kumurugota naho
aha kurogota kuri mwemu aje amavuze ngo bega metse ngienda bageri kwa mbere ijwi riduhamagarira kwihana ni rya mwemu siko none umuntu Yesu yavuga ngo ngorogota ku mwana w'Imana zohari ngo ariko niyarogota kuri mwemu ntazoharigwa Yesu yarazi ubwiye kwagira subire mu ijuru igikorwa kizosigara kirakogwa na mwemu muri ko muranyumva utazokumvira mwemu ntashobora kwihana kuko yagararije iryo ijwi ryo kwihana none umva yo kwihana atagyumviye urumva yarogose kuri mwemu ariko context igihe amajambo yavugwa mu Baheburayo havuze amajambo avuga ngo ntazo ngo ntaba gishobora guharigwa ngo yiyumvirie ko amaraso ye yamwejeje ari kivume ana ngo yitegane ubwoba igihano mara hasomye mu Baheburayo kijya gihe hariho charge cha persecution ikomeye abakristo bariko baricwa nabi kugira wewe wemeye ukavuga ko uhevye Yesu so ntibashobora kubivuga gusa ngo ndabihevye ngo bavyemere bacha bagutwara muri kuri place publique bagushira hejuru nko ku munara w'urusengero ugacurahira ibintu bitatu ukarahira uti ndarahiye ko Yesu atari umwana w'Imana ndarahiye ubwira kabiri ukarahira uti ndarahiye ko amaraso yiwe atoza ibyaha yaramaraso y'umubandi ubwira gatatu uti ndarahiye ko ubushobozi bwa mukoresha atari ubushobozi bwa mwemu yera yakoreshwa n'ubushobozi bwa Yezebuli bagacha gukomera amashi bahagusubiza mu bantu kava mu Kristo umuntu nk'uyo ntiyashobora guharikwa niyo yari indi condition rero
murakoze byose byaje byishuwe mbere ni cha kane caja camaze kwishugwa ariko rero reka duce dusaba pasteur Major nawe kugira ngo agire icyo yunganira kuri kibazo cha kane yuko uvugishwa ashobora kuvugishwa kandi akora ibyaha n'uvugishwa yejejwe itandukaniro nirihe canke bigarukira he
murakoze cyane tugomba dushimira abariko barabaza ibibazo ubwa mbere na mbere twe tukiza hano bari baduhaye intumbero y'igikorane ariko kandi dusanze hari n'ikindi kintu kituvyuye mu mutima mu bijanye nabo dusanzwe twigisha twari dusanganywe ibi bintu byo kuvugishwa mu nyigisho za Bibiliya babyita prophetisme iki kintu cya prophetisme rero ni cigwa kinini cyane kandi gihanze ishengero muri no minsi yiherezo aho usanga bose bagomba kwitwa ba profete cyangwa ikintu cyo kuvugishwa ugaje usanga abantu umenga umuntu ataravugishwa ntaraba umuntu w'Imana none rero iki kintu kiratuvyuyemo bezwe niniya cyane yuko cigwa cha prophetisme gikwiye kwagugwa cyane abantu bakamenya qu'est-ce que le prophétisme ni kiye cerekana un vrai prophète un faux prophète ni gihe cerekana umuntu ko ariko aravugishwa n'Imana cyangwa ko atari ko aravugishwa n'Imana rero nagomba kugaruka gatoya kuri ibibazo babajije ko ari kubereka yuko atari cigwa cohera ubunyene ni ibintu binini yavyagutse prophétisme ni ibintu binini yavyagutse kandi n'ikintu mwishengero cyagiye kirambera nka tabu kitavugwa ukamenga umuntu agiye mu byo kuvugishwa ngo abyigishe ko cyanke ngo abisigure ugacumenga abantu bose bo muharura ngo kumenga abaye umunyavyaha kandi usanga no munsi ari abantu bakora victime y'iki kintu cha prophetisme ubunyandiko ndavuga ubu butumwa no kuvuga ejo hahise nyamba tari hijya ejo nakiriye urugo rugowe gubatswe mu buryo bw'ikinyoma cha prophetisme abantu bagiye kubakana bararongorana binjiriye muri inzira yitwa la prophecy urabona hari igihe umuntu avuga ati uyu muntu sinobona ndamushikiriye ariko gacica mu nzira yukwigira yukubesha urabyumva kugira ngo ashikire inyungu kanaka nico gituma dusanga no munsi le prophétisme byoja mu byigishwa mu ishengero byoja mu byigishwa mu bantu tukava muri iki kintu muri isiranse twagiyemo yukumenga umuntu avuze ati uku ni kuhoraho nyine ngabagize bose bace bavuga bati nta ukomakoma imana muri no myaka hageze ahantu murabana umukozi w'Imana abafise ingabire y'uburongozi kandi nagoma ndababwire yuko ingabire y'uburongozi ari ikintu gikomeye cyane hageze igihe umurongozi avuze ati ibi bintu nibigarukire ngaha batuje yaraguye ashasigaye ari kopo nta nihema kigira byarahetse rero nagomba ikintu cha prophetisme bwa mbere ndabereke yuko ari kigwa kinini kitogarukira ngaha ngo abantu bagende batahuye kwa abantu bose bavugishwa bavugishwa ari abagororotsi cyane bavugishwa bari ku ntumbero y'Imana usomye hariya muri Matayo ndwi hagira unyarutsa kudusomera adusomere Matayo ndwi 22 Matthieu 7:22 anyarutsa dusomere kandi by'ukuri turabashimiye cyane ko mutubajije ibibazo nk'ibi no kugira ngo tuve ngaha tubonye yuko hari n'indi besoin iboneka nabotegura ibindi botegura yandi mateme kugira ngo abantu bigishwe neza ko murabona twama muri predication kenshi ariko ibintu byanse nyuma si kenshi tubyamamwo usanga tubironkera umwanya muto cyane ugasanga abantu batahana predication ko muri predication urabona duca dukoresha nyene methodology ya predication nyene ariko iyi methodology yanse nyema tutayihambya cyane nihagira udusomera Matthieu 7:22
Matayo ndwi 22 havuga ngo benshi bazobwira kuri wa munsi ngo mwami mwami ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe
nabazobabiri
na gatatu niho nzobajinjibura nti ntawe nigeze mbamenya mviraho mwabakora ibiziramo
Yesu agoheza agira aha rero twagomba tugire comparative form dukompare ukuvugishwa no kwemegwa n'Imana urabona ngo abantu bazogenda bavuge bati twebwe twaravugishwa kandi niko uzosanga bahora bagira gute bavugishwa ariko Yesu ngo azoca babwira ngo mviraho mwankora urumva birashoboka yuko umuntu avugishwa kandi akaba inkora bizira murabyumva ko ari jambo y'Imana kubw'ibyo rero pasteur yababwiye ingene uku kuvugishwa gushobora kuza nk'ingabire ingabire rero ni ikintu kidasa n'agakiza umuntu ashobora kuronka ingabire ariko agakiza ni kindi kandi Imana ntiyicuza ingabire yayo turiko turajana rero nagomba ngarukirize ngaha kuko insiguro nyinshi mwazironse umuntu wese avugishwa ntibisigura yuko yemewe n'Imana Yesu abahezage
murakoze nico gituma bibilia ibivuga yuko naho baho ubuhanuzi bubanze bugenzugwe ntushoke uhakana nguhari kandi ntushoke wemera ariko banza ubugenzure nayo rero hariho amateko y'ubugenzura umuvugishwa ubanza kubona yuko ni vyamwa afise imbuto ukabona ukwari n'imyifato hama nibindi nuko rero dushishikare umugwi ukuri
mvuga nakani jambo rimwe gusa umuntu naho yovugishwa ibyo avugishijwe bigashika ntibisobanura ko byavuye ku mana muriko muranyumva muri biya nibyo bavuga ngo umuvugishwa ubuhanuzi bwemegwa bushitse mugabo il faut que ubwo buhanuzi bwobeisa les principes bibliques muriko muranyumva ça doit respecter la les principes bibliques. Ukabona uti uyu muntu vyukuri yavugishijwe n'Imana kuko birespecte les principes bibliques. Iyo bishitse bishobora gushika harano hasa muri ibiri yavango nzoba ndabageza ngo ndabe ko munyizera vyukuri mu gihe ubwo buhanuzi ibi bintu hari kintu yavuze urya 13 important pour les jeunes. Je vraiment ibintu byuko umuntu ajya gucagura akitwaza ivyo kwerekwa iryo niterabwoba jewe mwanda babwira bacambira ngo ivyo ni vya teolojyo yaje nabwira nti le mariage ni yumubiri ngo non ni yumubiri ni shimari yumubiri umugore imana yamukuye mu mubiri nti yamukuye muri mwemwe. Non, écoutez. Nicho gituma. Mirongi chenda na mirona kande kujana, le mariage est pour la chair. Si le côté charnel ne marche pas, le spirituel n'a chizomara. Davesh. Si, prenons par exemple si le mariage n'est pas consommé. Mugora zo senga fugish. Mugora zo ba. Le mariage, c'est pour la chair. Quand il y a un mariage, le côté spirituel, évidemment, il y a un côté spirituel. Il y a un grand pourcentage. Le mariage, c'est pour la chair.
Imana ishime ko mu ijuru atakurongora kuri yo. Mukurangiza iki kibazo, reka dusome. Iki cyo kuvugishwa kumunyabyasha ashobora kuvuga bika ibyakozwe n'intumwa ibyakozwe 16 kuri 16 nyene umukobwa arimo daimoni turamuntu yagenda arasemerera bukeye tugiye aho basengera duhura n'umwigeme arimo daimoni aragura yaratungishije bashebuja cyane kubwiyo ndagu uyo aradukurikiza aradukurikira twebwe na Pawulo arasemerera ataba n'abasabyi b'Imana isumba byose kandi babarira inzira y'agakiza amazi iminsi myinshi agenza atyo ariko paradundumiwe arahindukira abarira daimoni ndakubariye mu izina rya Yesu Kristo muvemwo amuvamwo muri ako kanya mbega uyu mukobwa ariko avuga byo Pawulo yari umukozi w'Imana nzima none inde ariko arabivuga Wundi mugwi turabe hariho barimwo ehangabo ehurarenganye ari renganye ngaha hama nundi hariya na wundi
jewe ikibazo nagize ni
harunda kamanika ni babiri hari inyuma riyo ni badufashe kuraba
kuri iteme twariko turiga ukwizera gushikana kugakiza ariko no muri bibiliya naho turabona ukwizera kwingabire nagomba mudufashe kudutandukaniriza ukwizera gushikana kugakiza no kwizera kwingabire Yesu abahezagire
Yesu ntashimwe ikibazo ngomba kubaza ni kibazo gishingiye kuguharira twumvise yuko umuntu w'Imana abwirizwa guharira kandi niko biri agaharira n'umuntu atarinze kumusaba imbabazi kandi niko bimeze nanje ndabishingira ntahe ariko rero ndafise ahantu ikibazo gitoye kugira ngo ndakivuge nagomba saba umuntu bamwe babanguka kuraba muri bibiliya andabire igitabo cya kabiri Chabi Tesalonike igice cya mbere ku murongo wa 6 ahansomere nje mvuga ico nifuza Yesu abahezagire.
Suiramo ije cha
Chete cha kabiri Chabi Tesalonike igice cya mbere umurongo wa 6 ahasome.
Chete cha kabiri Chabi Tesalonike igice cya mbere umurongo wa 6 kuko ari bigororotse ku mana kwishura amarushwa abayabatera no kwishura mwebwe aba yate
naringeneye ako karongo nyene ngo kuko ari bigororotse ku mana kwishura marushwa aba yabatera Yesu nashimwe hanyuma rero ego
imbere yuko ubaze ikibazo dusome guhera ku murongo wa gatatu kugira ngo uhere ku murongo wa gatatu ushikane ku murongo wa munani wa cenda ni kubera mu gusigura bibiliya tumusaba cyashikana ku murongo wa 12 imbere mu gusigura bibiliya urabana context ni regre d'interprétation ya bible uravye murongo umwe urashora kuzimira ariko nagire context yose murakoze asome amacho bazikibazo
ntihakagire umuntu abahenda mu buryo nabumwe kugutazoza kwakureka imana kutabanje kuboneka
murongo wa gatatu hera ku murongo wa gatatu
icyo cyambere murongo wa gatatu kugaruka kwa Kristo no gucamate
cyanke bakabiri na bakabiri
abitesanuke bakabiri gice cyambere ku murongo wa gatatu havuga ngo biradukwiye kwama tubashimira imana bene data nkuko bikwiye ukwizera kwanyu gukura cyane n'urukundo rw'umuntu wese muri mwebwe mukundana rugwira nico gituma ubwacu tubirata mu mashengero y'imana kubw'ukwihangana kwanyu n'ukwizera mu guhamwa kwanyu kose n'amagogwa mushinyiriza ico nikimenyetso co guca amateka kw'imana kugororotse ngo muze mwemerewe gushika mu bwambwe bw'Imana ubwo namwe mubabarizwa kuko ari bigororotse ku mana kwishura marushwa abayabatera no kwishura mwebwe abayabategwa kuruhuka natwe aho umwami Yesu azohishurirwa ava mu ijuru azananye n'abamarayika n'ubushobozi bwiwe hagati mu muriro waka yishure guhogwa abatamenye imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu
ezaho nabaze ikibazo rero
Yesu nashimwe haraho rero uwo munsi w'urubanza utaburagera twumvise yuko habaho gushinyiriza ugasanga umuntu yarashinyirije yarasesejwe n'umuntu ndeka ntangakaro rero nko ku muntu twumvise ibintu by'uburozi hanyuma ugasanga umuntu je nta muntu aranduka ngo bumfate ariko narabonye abantu baseserezwa narigeze kubona umujyango bamana umutwaro wo gusenga kubw'ibyo bitero ugasanga kandi n'uwo muntu ugasanganye nawo mu miryango baramuzi rero nari ngombye rero kwishimikiza uyu murongo mbega none ko ari bigororotse ku mana kwishura marushwa uba yaba yabateye noneho abo bantu ntisukuje ku muroga mugo baciye bahindura isengesho bagaca bamuse basenga imana bati rero mana uyu muntu yama bimeze gutya sukugira ngo basenga imana imwice mugo bagasenga bati oh yarabuhindukize ibi bintu yamaduteza nabo banza vyumvirize abanze avyumvirize ko hanyuma rero kuko hariho nabantu usanga baramaze kuba singombye kubatwenza muramba barira hariho abantu usanga umengo baramaze kubigira umwuga baramaze no gusinyiranira na shetani yuko arabakozi biwe none abo bantu umuntu aciye ahindukiza isengesho ati raba ingene mana ubisugumira nabo bumvirize ubisubasubize ko none abo bantu uwo muntu yo bakoze icyaha byo babimeze gute Yesu abahezagire
koze ukurikira
Yesu ashimwe nanje kibazo mfise twumvise ko la foi est la raison vont de père niko twumvise baratubwira ko la raison ari nka ascenseur de la foi ikibazo mfise re niki est-ce que les malades mentaux abantu bagwaye mu mutwe bafise ubugwayi bwo mu mutwe none ntibazo ja mwijuru ko nta raison ntibari duwe de la raison byavyarapangurutse eske none bizogenda gute bobo nukuvuga ko umuntu sinumva ko ndabitahura biransiga nkumva biriko biransiga sindavyumva neza umuntu agwaye mu mutwe donc yaragwaye mu mutwe birashika aragwara mu mutwe ntiyabiteguye hamarasara none ni gute sindavyumva neza ivyo bintu sindabitahura ntazoja mwijuru ubye sindavyumva
ikibazo cya mbere cerekeye ukwizera hariho ukwizera kwemera de kwizera icyo ijambo ry'Imana rivuga. Numva ngo gukora icyo ijambo ry'Imana rikubariye ukacyo gikora. Niko kwizera twabonye gukiza kwa kwemera kwa kwemera ukizera kandi ugakora icyo ijambo ry'Imana rivuga. Aho ni kwa kwizera kuca gushikana kwa kiza kuko ijambo n'iryo rigushikana kwa kiza. Hanyuma rero hakaba ukundi kwizera kwingabire. Hari ingabire nayo ica ishishikara gukora muri bwa buryo. Hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa rimwe kuri kane aho Yesu yabarira intumwa ingene barorere Yerusalemu kugira ngo abaronke ubushobozi. Ubwo bushobozi rero buzotuma bashobora kuvuga ubutumwa bwiza. Muri ubwo bushobozi rero bwa muri ibyo ngabire zamuhe muri ubwo bushobozi bwamuhe mu yera rero niyo harimo ingabire. Iyi ngabire y'ukwizera rero iciza muri bwa muri wa mugwi w'ugushoboza umuntu mu gukora ibitangaza cyangwa mu gushitsa ivyo Imana yamutumye cyangwa ivyo Yesu yatumye mu gushitsa ya mission y'ukwizera. Ari nabo rero ubucobona babarira umuntu agakira agamuhagurutsa cyangwa akora ibitangaza cyangwa ari urwaye akaca yize akaca musengera akacakira. Urumva rero ni ingabire y'ukwizera ikorera ni ugira ngo ukore urande service abandi ukore igikogwa. Ariko iyindi nayo kuri yagakiza naho ni kubgawe kugira ngo ushore koronka gakiza ushore kwizera uje mu nzira y'abantu bazoja mu ijuru. Ariko iyi ngabire nayo ni ugira ngo ukore igikogwa cy'Imana. Kigira kabiri iki ni kicuguharira duhe kaze pasteur hano Oscar.
Nibaza ko ingorane twebwe dufise nuko ibintu tuvyatribiwa ku bantu ntituvyatribiwe diable. Siko umuntu akuvumye amate mu maso abakubwiye ati jewe ndi inkozi y'ikibi ndacavumana numfashe mfasha. Siko none umuntu agukoreye ikibi abakubwiye ati ndacakora ikibi mfasha. Sasa none umufashute umurozi ari mu minyororo ya Satani ni serviteur du diable. None kindi warurindiye ko umurozi yo gukorera atari kukuroga ni giki. None ko Satani yamukoreye ikibi uzofatikanya na Satani cyangwa uzofatikanya n'Imana? Urumva s'il vous plaît Yesu yavuze ngo inshuro nyinshi ababahama mugire umwansi wawe niyasonza akagukubita ikofa nindukize nonga akavuga ngo umurenzi mutumba umwe umurenzi ngahe akagutwara ipfundo muhane aina bango tuzatumwokoreya makara ku umutwe kandi nganda kubarire ni wasenga nabazopfa ariko romeme Dieu izo gukonda na pulsa mo ndibuka mu pastor yagiye gukorera hano umuntu umagira ati uyu muntu tumushaka kandi yari umuntu akomeye agacha kinjira mu ikorara ati arasenga ati mana njira ubanza n'uyu muntu ajyamye marche mbwe ngo bega ngo hajya ngo abaye mwisha njya ngo ariko ngo urabona urya muntu wikimaze umuntu nk'urya wikimaze ngo umuhombe urumva agomba kumwica kandi afite imigambi yo kumwica ariko Imana ishimwe ngo ariko ubwo urya urya muntu ngera ari umuntu wikimaze ngo umuhombe ega tike ko tuzi uko abantu bikoze ikibi Imana atakibabonamo muga Imana ibona ko abantu bikimaze cyane hari naho uwo murozi ariwe muntu ahambaye umuvuzi w'ubutumwa inyuma mu myaka nk'iyi azoba ari kwanyiganza isi yose avuga ubutumwa. Mugabo wewe waroga ni wewe nyene uzomuzana kuri Yesu. Wewe nyene aroga kubisanzwe rocontraire ivyo ariko uravuga ni contraire ya principe biblique. Hari aho ubona umengo muri bibiri y'ibintu birakora sekana garuka kuri principe de la foi. Imana guheza kiri. Le malade manto.
Abaroma 12 umurongo wa 14 ndi kuri iri jambo ryuko ngo ndamusengera ibyo yangiriye bimusubireko uraraba neze he ngaha 12 umurongo wa 14 ababahama mubahezagire ntimubavume munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira muhuza umutima ntimushire umutima kubikomeye ariko mugendane n'ibyiyoroheje nimwiyita abanyabwenge 17 ntimusubirize umuntu mu nkoko ikibi yabagiriye mubabare gukora ibyiza imbere y'abantu bose namba bishoboka mu ruhande rwanyu muzure n'abantu bose abo nkunda ntimwihorane ariko muhe uburyo burake bw'Imana kuko handitswe ngo guhora ni ukwanjye ni jyewe nzobasubiriza mu nkoko niko harahagize ariko umwasi wawe ntiyasonza umugaburire niyagira inyota umuyicanywa kuko niwagira utyo uzoba umurunze kw'amakara yaka ku mutwe ikibi coye kukunesha yamara ikibi kinesheje iciza ntuzohirahire ngo umurunde kwe hewe gaye ihangane wa muntu
murakoze pasteur hanyuma icanyuma kandi nico turangiriza ko abagwaye mu mutwe nabo tumve
jewe vraiment ndi partisan yuko imana ari juste imana ntirenganya murabizi Yesu baramaje ati umwana ko yavutse ameze uku n'ababyeyi be bacumuye cyangwa niwe yacumuye imana yishuye ngo iki Yesu yishuye ngo iki ngo baba ababyeyi sibo bacumuye yaba wese yacumuye ngo nukugira ngo umuntu yavutse adakwije mu mutwe aracumura icyo akoze cyose ubwenge nta bwenge afise bwo murabizi ko n'umwana azotangwa guharwa ko gucumura atangwa kugira ubwenge kuko gucumura c'est le choix siko ni choix iwawe n'ibyo uhitamo jewe rero umbaje ngo none abagwaye bo mutwe azoja mu ijuru le jugement de Dieu sera un jugement juste nagomba nugurure deba kuri aba turi kumwe n'uwundi yoshobora gufasha mugabo iconzi cyocyo imana yari nzi murema adakwije mu mutwe irazishize umukorera iconzi cyo ntizomurenganya josi sirku itazomurenganya twavyumvikanye kuko murabizi abaje ngo none ngo bacumuye ngo ibyagezwe bitararara byagenze imana yavuze ngo bazotsindwa ibyagezwe bitabanje kwiyumvira kuko bari bafise agatima bari bafise conscience
turangirize kuri iki mbere kuri ibibazo byose n'ibyo mutabajije turangirize kuri uyu murongo mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe 29 muharabe gusubira mu byagezwe 29 umurongo wa 29 nyene gusubira mu byagezwe 29 aha rero twagira ngo twishure ibibazo byose umuntu yabafise ibikira amabanga n'ibyo uhoraho imana yacu ariko ibimaze guhishurwa n'ibyacu n'uruvyaro rwacu ibihe byose kugira ngo twitondere amajambo yose y'ibi byagezwe aha indunduro yabyo ni iyihe wewe ikintu gihambaye rondera agakiza ugume mu gakiza ugume wezwa ibibazo navyo wano udatahura birekere uhoraho n'amabanga y'uhoraho ariko twe dushishikare ivyaduhishuriye Yesu abahezagire